No musi rero twariko turabira hamwe icokorwa kungene gukingira umwimbu vyogenda twasanze koko Buramatari yatanguye ikoko winyi wafashwe ku munsi wa gatanu kugira dukinge turabe ko no musi byo twimbuye bitosha biherera mu masoko cyangwa nibice bihera no mu makungu kuko twasanze twe turimbura abandi bakihereza twumvikanye rero ko bagiye gukurikira ku munsi ibikorwa by'abantu begeranya umwimbu cyane cyane ibiharage ibigori yoba nibindi ubwo tukavuga ati ibifungurwa ibi bica bibora nk'ibijumbu imyumbati amateke ivoka amashu imboga nibindi ko bikurikiranira hafi mugabo ibyo nta musha bisaba byo nta musha bisaba kuko bagurisha direct ku isoko abantu bakaronka amafaranga ama mugabo naho nyene bokurikira bakaraba ko byukuri bavyegeranijwe bigiye gufungurirwa mu Burundi kuko twarabonye ko twe kenshi twimbura abandi karibo baca bamererwa neza ibizoshoka hanze bizosabirwa impusha zidasanzwe bigende kandi vyinjiza amadorari mu kigega c'igihugu nyine nshobora mukuru gihugu yarabitangaje neza ko umuntu wa wose kageza kuronka ico ufungura umufuko wose nawo uronka amafaranga twaronse umusesekara rero nico buza ko tushora hanze kugira nayo amadevize aguma bidoga ngo yabutse ariko twoyaronka ze gusahiritsa kigega c'igihugu tibizogenda gute rero umudandaza wese akeneye kurangura ya umuceri ibiharage ibyo biyoba amasaka nibindi acagenda kwa Buramatari w'intara akukira akamwaka uruhusha arumuha gute arandika ikete akavuga ati ngiye kurangura ibiharage dufate mu Kirundo bingana ukunuko fisi imodoka imeze ukunuko nizo bizana n'umushoferi naka mukuru gisagara cha Bujumbura abonye koko ku uwo muntu ari umudandaza kuko hari abantu bashobora kwiyita abadandaza atari abadandaza agaca amushirako ikashe akamwemera kuri rwa rukaratasi nyine aca amushirako ako akamwemerera agaca agenda yageye kubitora navuze akaro ko mu Kirundo ashitseho naho Buramatari wo mu Kirundo aca nawe amushirako ikashe na sinyatire yo kwemera ko agenda kuvyegera ibyo rero biraba abadandaza abagura ibyo gufungura ke nibiro 20 biro 30 biro 40 eka rero umuntu ashobora kuba yifise akagura ibiri jana cyangwa afise nk'urubanza ibyo ntibimuraba ibyo biraba abadandaza tushaka gushika tushaka kumenya umwimbu dufise mu gihugu kungena ungana tumenye mu biharuro ti dukeneye gufungura ibingana gute kwese turabitayataye ndirugume mu biharuro ngereranye ubwa kabiri dukeneye gukingira umwimbu wacu kugira ntihagire abasubira kuducamo mu duca mu ryahumye dusange bawujanye mu mahanga tutabizi ubwa gatatu ni gukinga abo two kwita abakomisiyoneri bikika hagati y'abarimyi bakashaje kwegeranya umwimbu bagaca wunyegeza imwe bita speakers mu gifaransa bakavuga ngo reka turindire ngo vyihibeye ubwa nyuma twifuza ko dutera kama abenegihugu ko bakingira umwimbu bonyene